He tono hau tā te rōpū tōranga pū kākāriki kia whakapakari ake i te manapori o te motu. Ko tētahi o ngā peka he whakatūwhera i ngā tatau e wātea ai te hunga mauhere, te pōti. Hei tā te ripuata a Irena Smith he tāpaitanga hau anō tā te rōpū tōranga pū nei e rereke ai ngā tūranga Māori.
E whakawhānui ake ngā ara e tāia ai te tangata ki te tuku pōti, nei rā te karanga te pāti kākāriki.
Having low Māori turnout every election is not acceptable, and if this is going to help, then, and it's been recommended by the Electoral Commission, so I think it does need to be picked up by the government.
Ko tētahi wā rātou hiahia kia tautoko i ngā tohutohu a te kumihana kōwhiringa pōti, kia tukuna te iwi Māori kia huri i tā rātou rārangi pōti i te wā e pirangi ana, kaua i te rima tau e ai ki ngā ture.
The commission found that this sort of tiny period of time where you can actually change every 5 years was arbitrary, and it was actually stopping people engaging properly with whatever role they wanted to vote in. So they wanted it lifted, and so do we.
He kōrero tērā e tautoko ana e tēnei mā ngaitake tō rangapū, engari tuatahi me whakamanahia ngā tūru Māori.
If Māori decide tactically to start going on a general electorate for a particular reason, that might be misinterpreted as, you know, a lack of interest in having Māori representation. So the entrenchment has to come first to protect separate Māori representation.
Ko te whakai atu kia tuku pōti anō ngā mauhere, tētahi o ngā kaupapa e kōkiri ana i raro i tēnei pire.
For younger people, we know that if people are voting when they're younger, it keeps the habit, basically, they're more likely to continue participating later on. So to allow prisoners to vote, I think, is, again, another good step in the right direction.
We know, our parole board actually applies this, that the more you can show engagement with broader society, the more likely you are not to re-offend and to sort of successfully join society again.
Ahakoa ko tēnei māngai o te pāti kākāriki kei te kawe i tēnei pire, me riro kē mā te kāwanatanga me te minita e ngā take kōwhiri a Andrew Little, e kōkiri ki te whare pāremata me te whiwhi i te tautoko. A te nuinga, Irena Smith, te karere.